abantu bajabulile ngendlela ebafana ba represent ngayo ngokunomthandazo omkhulu izolo phaya eMthabelo Stadium sikusima chaichai ngiyabulela akakhulu sihamba nomphakathi wethu futhi sihamba nomdali yonke indawo.